Mandy Classic Sounds, Kiso baby.
Faraja ya moyo awana la kusema wala la kuchonga midomo wazima tulivopendeza nikikoni na dunaro oh baby wachomero vapete mikono waoneshe nikikoni na dunaro oh baby wachomero vapete mikono waoneshe
asatone unafyori.
Chocolate, and I love you. Nikikoni na dundaro.